Bonjour mwese. Hama tugira amahoro n'iterambere gushigikira ivyiza vy'iwacu hano mu gihugu. Nibaze ko notangura ndabidondora ku baba batatuzi. Nitwa Arlette Mugisha. Nije serukiye ishi imbere y'amategeko ishira hamwe ivyiza vy'iwacu. Niko isanzwe yitwishira hamwe yacu. Amandi kumwe na madame Magi Kwizera. Nawe akaba ari umwe mu bari muri cooperative Giriyuva. Uno musi rero twabatumye ko kuri uno musi kugira ngo tubamenyeshe bimwe mu bikorwa tugiye gutangura nk'ishira hamwe ibyiza by'iwacu. Ishira hamwe ibyiza by'iwacu n'ishira hamwe uri kiyemwo abantu bose abarundi n'abarundikazi bafise umutima wo gukunda igihugu. Iyo shira hamwe yacu rero nkuko mwabyumvise ibyiza by'iwacu abo barundi n'abarundikazi bafise umutima wo gukunda igihugu baragiye hamwe kugira ngo tuje hamwe tuguzane iterambere mu gihugu tubicishije mu kumenyekanisha bimwe mu bibanza by'iratiro dufise hano mu gihugu cacu. Rero nkuko nabibabwiye ati nishira hamwe irimwo benshi bafise umutima wo gukunda igihugu twaragiye hamwe turaganira tumaze kubona yuko Burundi ari igihugu ciza igihugu cy'amata n'ubuki nk'uko basokuru bacu bamye babivuga kuva aho hambere ari igihugu gifise ibintu byinshi byiza by'iratiro ariko hari abantu benshi batabizi surtout ugwaruka rukicarutse muri kino gihe n'abaho hambere mbere usanga benshi babyirengagiza ca turaje hamwe twese turavuga duti turabico twokora nk'ugwaruka rw'igihugu kugira ngo twibukanye ibyo byiza dufise mu gihugu cacu kugira ngo ibyo byiza dufise babimenye hama tugire n'ico dukora. Tumaze kuvyumvira rero turaje hamwe ca icyumviro cacu turagiserura tumaze kugiserura niho twaje turonka bamwe novuga mu baje kudufata mu mugongo ariyo iyi cooperative Giriyuva baravuga bati reka tubafate mu mugongo mu bikorwa byanyu byiza mufise nibaze kwaza kutubwira impamvu batumye baza kudufata mu mugongo kurusha kugira ngo ihangiro mwihaye nk'ugwaruka rukunda igihugu natwe dukunda igihugu tugira ico dukora. Rero tumaze kuja hamwe twararavye muri ayo mariye turistique yose ari hano mu gihugu cacu ico twokora kugira ngo novuga nka point de départ yo kugira ngo twerekane ibikorwa byacu turaraba dusanga twotangurira novuga ku kibanza c'iratiro kizwi cyane hano mu gihugu cacu ndetse no mu makungu ico kibanza naco akaba atari kindi ni source d'Nil aho twaciye duhitamo gukorera aho novuga nkitangurira by'ibikorwa byacu bindi bizokurikira. Iyo source d'Nil iri muri kimwe novuga Burundi bwamenyekanye ko cyane kandi muri kimwe twishimira nk'abarundi n'abarundikazi. Hama turavuga duti none ko turose kino kibanza dukore gute dukeneye ko habiterambere muri ayo mariye turistique dukeneye ko ibyo byimviro dufise yuko igihugu cyacu cyotera imbere muri ibi byiza dufise tubikore gute. Tumaze kuja hamwe kumwe n'aba bazodufasha cha turavuga duti reka dutanguze isegeza d'abord yuko abarundi bose amakungu amenya ico kibanza iryo segeza rani tuzorikora ukundi cha turavuga duti reka dukorane na bamwe no dukorane n'ibindi byiza tuba dufise nk'abarundi aho twaje tuvuga duti reka dutunganye igikorwa cyo gutegura mu misi novuga yahariwe iyo source d'Nil misi soko uwo twise misi soko twamuhisemwo kubera ko twabonye yuko umwigeme ni kimwe mu bintu bikomeye cyane mu bijyanye no guhimiriza iterambere ku bantu. Ati gute umwigeme turabizi neza yuko mu kibano tubayemwo muri kiritire twakuriyemwo ni bavuga ati ni umuzezwa nzu aba nibo baja kuvoma iyo soko nibo usanga kenshi baba baritse hama iyo baba barimenyereye bakaja kuvoma donc nibo baba bazi akamaro ko k'isoko garuka dusanga umwigeme ni wa wundi niyamenya agaciro k'iryo soko azoza kubimenyekanisha biwe aratwarinda uwo mwana aratwarinda umwana azovuka kamwose donc azomwosa umutima afise wo gukunda igihugu wo gukunda ya Marie touristique nico chatumye twumva twohitamwe kugira dutore umumisi dukore igikorwa cacu kirangure dubicishije ku mumisi twise misi soko kandi turanabizi neza yuko umwigeme ari kimwe mu vyiza dusanzwe duhaya hano mu gihugu cacu umwigeme niwo ndetse no kwisi yose ndi busanga donc a représente à la beauté hama ico gikorwa cacu rero tumaze kukirangura turabona ko tukwiye kugira misi soko turavuga duti none tubikore gute kugira ngo uwo mumisi wacu aze adufasha kugira ngo babantu bose bamenye ya Maria touristique yose ari hano mu gihugu cacu cha turavuga duti ni vyiza yuko tubanza no muri ryaterambere ryuko umwigeme arashoboye kubera ko arashobora kudufasha ibyo byose twese tukamenya ayo Maria touristique turavuga duti rero tugiye gushiraho no vuga intango y'igikorwa cacu igikorwa twashimye yuko kizomara amezi maremare kuko guhera no musi mu kwezi kwa mbere turategekanya yuko igikorwa nyezina cyo guhitamo uwo mu minsi kizoba mu kwezi kwindwi murumva ko ari kintu kizomara umwanya muremure ariko kandi kizomara umwanya muremure kubera ko tuzoba twifuza yuko uwo mu minsi tuzotora zoba ari wa wundi yamenye hayo micagiye gukora après uwo minsi bwiwa zoba yarose bwo kwitirirwa misi soko azoba yamenye neza yo Marie touristique kugira ngo ejo nabazoza kuyamenyesha nabazoba barabonye ibikorwa yake agiye akora muri uwo mwanya wose bazoba bavuga ati okay twarahamenye hahantu turashobora kurangurira aho kino gikorwa rero muri make igikorwa cacu rero novuga ati uno mose twabamagaye kugira tubamenyeshe yuko twuguruye ibikorwa byacu imirimo yacu tugiye gukora na cyane cyane kuri kumenyekanisha no vuga ibyiza byacu by'igihugu kuko turi ko turaraba abarundi dufise ibintu byiza nuko tuvyibagiza igihugu cacu ni igihugu ukeneye akayaga keza urakaronka ukeneye gusamarira ibyiza byishura bironka ariko abarundi benshi turabinegrija mbere ntitunabizi ugasanga hageze vacances wa muntu yari kwiyumvira ati reka ngende hariya mu ntara kanaka ngende kugira nduhukireyo ndabe n'ivyiza dufise ndabe ikintu twokora kugira bimarira igihugu agahitamo kurira indege kandi ivyiza bisize nga donc igikorwa cyacu muri make kirugurutse kuri uno munsi nkuko nabibabwiye murumva ko bizogera mu kwezi kw'icumi bambe mu kwezi kw'indwi tukaba tugiye rero gutangura no vuga kulansa appel kuri abo bigeme bazoza kwitoza umunsi wa mbere itariki 18 niho tuzotangura kwakira uwo wese yipfuza kuza kugira ngo nawe abe umwigeme no vuga wo gushigikira kino gikorwa cacu cyo kumenyekanisha ibikorwa byacu kuva ku munsi wa mbere niho kuma platform yacu ya misi soko wipfuza kuzogira aze kugira bane natwe urandika misi soko kuri Facebook Instagram Twitter n'ahandi ugaheza ukayibona nibaza ko bazoca basangaho naho boca kugira ngo biyandikishe kugira ngo kandi n'igikorwa cacu gitangure muri make rero ni nk'ivyo hanini njembere nashaka gutumirira abo bose bariko baradukurikirana na cane cane bari muri iyo ntara no vuga ibaye intango bari muri iyo ntara ya Bururi kobera source d'inir isanzwe iri mu ntara ya Bururi muri commune Rutovu ndabatumirire haba bari hano mu gisagara cha Bujumbura bari mu ntara zitandukanye baze duhagurukire twese icyarimwe duhagurukire icyarimwe kugira tugire iterambere mu gihugu cacu na cyane cyane muri no vuga ni muri cya kivugo cyo mukuru w'igihugu cacu bavuga ati umwe wese akundi iwabo i Burundi nubwi wacu nta wundi azoza guteza imbere Burundi tari twebwe turi hano mu gihugu cacu nta wundi azoza kugira ngo atugeze hamwe twifuza tari twebwe tugiye hamwe dukore kugira ngo tugere ku iterambere rirama n'ivyo tugire Kristo
nkuko bari babivuze je nitwa kwizera magi nkaba nserukira imbere y'amategeko cooperative giri yuva hanyuma nanje nicaye ngaha impande ya arete nk'umuntu aserukira ishira hamwe ryanejejwe cyane ryashimye twebwe twashimye cyane tukanezerwa n'icyumviro kirishira hamwe arete arongoye kurata ivyiza vy'iwacu hanyuma mwaba muvuga muti mwabishimye kubera iki twabishimye kubera twasanze bafise intumbero ishaka gusa n'iwacu kuko ngira ngo mwabyumvise kwishira mu ryacu cyitwa giriyuva giriyuva rero ni hehe ni mu Burundi giriyuva natwe twipfuza kumenyekanisha gufasha abantu bari kubamenyekanisha ivyiza kama n'ubutunzi kama bw'u Burundi bamaze kubimenyekanisha bakaheza bakabiha agaciro bakarundi kazi bo biha agaciro kuko mwumva yuko ari ubutunzi ico gikogwa tufashe yuko cotera imbere cuheza gikagira aho gishika kuko gituma dukundisha abarundi bene wacu igihugu cacu igihugu cacu tugikunda kubera gifise ubwo bwiza n'ubwo butunzi kama nico gituma natwe rero twashimye kwifatikanya nabo hanyuma dukaba twebwe nta bintu byinshi no bivuga kuko imigambi bafise niyo dushigikiye tuzogerageza gukora uko dushoboye kugira ngo ico gikogwa gishobore gushika kwisemo kwihangiro biyemeje ariyo natwebwe twiyemeje kuko nkuko yabivuze arete abarundi ntuzi ubutunzi dufise ubutunzi bwinshi cyane gose novuga ni nk'umuntu yabafise inzahabu mu cumbi we hanyuma ntamenya aho itumbereye ni nk'umuntu yota inzahabu mu ivu ntamenya aho iyo nzahabu itumbereye ubu rero tugiye gushira hejuru ubwo bwiza abantu benshi batazi ibyo byiza abantu benshi batazi kugira ngo babimenye ngira mwese murazi yuko uwo fata inzahabu akayita mu ivu wogendura iyo nyanga ntushobora kumenya agaciro ifise kuko ntubuyibona ubu rero icaba biyemeje ni ukwerekana iyo nzahabu navuze inzahabu kuko nico kintu abantu bakunze kubona ko ari cyiza mugabo utacerekanye ugishyira ahabona ntushobora kukimenya aho gitumbereye ubu rero twebwe tugiye kwifatikanya kugira ngo twerekane ubwo bwiza bw'igihugu abari mu gihugu n'abari hanze babumenye hanyuma bashobore kubugira ubwabo kuko nibyo bizotuma dukundisha igihugu cyacu cyane cyane ugwaruka abari ariko baravuka ariko barakura bakure bazi yuko Uburundi ari igihugu gifite itunga ryinshi cyane gose mugabo iryo tunga ntacyo rizotuma ariya mu gihe tutagiye ngo tugishire ahabona hanyuma dushobore kurirata hanyuma rishobore kugira akamaro abarundi n'abarundi kazi mu majambo ya Kenya n'ivyo hanyuma tukaba duhamagariye abandi barundi bose n'abarundi kazi ko boshigikira ico gikogwa kuko mumva ko ari igikorwa gisaba uburyo bwinshi gisaba ingufu nyinshi n'ubwenge bwinshi n'ubwitonzi ibyo rero nta muntu umwe cyangwa babiri bo bishobora dusavye yuko imigwi yose y'abarundi bohaguruka bakafasha muri ico gikorwa tutibagiwe n'abamenyeshamakuru ko murazi yuko abamenyeshamakuru n'abantu bashaka guteza imbere ikintu baragiteza imbere bashaka gusubiza inyuma ikintu bagisubiza inyuma namwe bwe rero nk'abarundi tubahamagarira gutera agacumu k'ubumwe kugira ngo ico gikorwa kizogere intambwe gishikako murakoze cyane
yes ni umunezero ugeretse kandi usogura namwe bakunzi ba Isaac TV murazi ko tubakunda cyane gose tubandanya kwikingira murabizi kwikingira iki COVID-19 kugira tubandanye kugira ubuzima bumeze neza cyane gose
kuri
sinambaye mask ariko ndagenda na disinfecta mask ndayifise hariya yes murazi ko tubakunda cyane gose mu kuzana ibiganiro biryoshye cyane bimeze neza cyane gose n'umunsi tubabazaniye wundi mu sister novuga yuko ni nashobora kumwita nk'umujournaliste mugenzanje ariko twari muri conference ariko bibaye ngombwa yuko tushobora kuyaga kimwe cyangwa bibiri cyangwa bitatu murazi ko tubakunda cyane gose behind camera turi kumwe na Juma Jux amasaha 28:28 kino kiganiro ni wakibona tugira partage ugira bose bashobora kukimenya kuko ni ikintu gishobora kuduteza imbere ni ikintu gishobora guteza jewe cyangwa umushikawe cyangwa mwene wanyu kira muntu wese ariko reka dushobore kuyaga araberewe kwanza mabujura berewe cyane
merci beaucoup
ndakunda guhera ati uraberewe cyane ava ariko ndakubaza izina kugira abantu benshi bakumenye kuko ariya muri conference nibaza kwavuza izina ariko bikenga biraza kujyoha cyane wabe berewe ni bien sana
Okay, merci beaucoup. Hama nkuko wabivuze naye navuze izina ryanje ariko hari na benshi basanzwe banzi mugaba batanze muri Isaac TV.
Nari ndakuzigama na gusa naro ndakubona tu.
Nacira shaka kunyibagirwa.
Agire ubuntu bwo guhora nawe bizaga.
Okay, merci. Hama nitwa Arlette Mugisha, sanswe ndumumenyesha makuru mugenzawe. Nkorera kuri televiziyo ya BTV Burundi ariko uno musi nibaza ko ntahagaze nkanka Arlette Mugisha. C'est pas ivyo gira umbase.
Uno musi numusi uno musi ngiye yahindutse musi ubuse mu journaliste bisanzwe. Novuga yuko byinshi twabivuze muri conference ni tubisubira ko cyane ariko tubaza tumwe tumwe ndashaka kutubaza turi kumwe novuga yuko muri ko murategura miss soko mbega ku bantu bari ko baradukurikirana hari abantu babashefu hari abantu babategetse hari abaministre kuko televiziyo yacu kirikirwa n'abantu benshi kandi babategetse nticaye kintu mubona yuko muzava mukora cyangwa kizoshimisha abo bategetse cyangwa umukira muntu wese asanzwe avukana mu gihugu cyacu cy'u Burundi kuko benshi bari ko baradukurikirana bari ko barumva proje yanyu barashobora kumva ati meze neza mbega nakahikamo cyanye n'icyaye kintu dentere kuri bo
icyambere na mbere ikizoshimisha abo bategetse uvuze cyangwa abantu bose icyambere no vuga ntituje gushimisha abategetse gusa
donc chance kuvuga le ministre n'abantu no vuga yuko abategetse no vuga yuko baba bafise uruhara muri bino bintu kuko ni wajya ibururi cyane wajya he kenshi ama uruhusha cyangwa autorite ruzova kuri bo nico gituma mvuze ati babandanye kudusupportinga nico gituma navuze ati babashika kumenya mbega bino bintu bizofasha iki gihugu cyangwa bizofasha iki bo ndetse n'abana babo
icyambere cyo novuga wabivuze ati naba boss c'est vrai naba boss kubera ko uno musi dufise novuga abaturongoye batabura imigambi yacu bumva bo dusupportinga mu migambi yacu nibaze ko nabo icambere cyo byoborohera nabo kugira ngo barongore neza kuko iyo uragiye intama ukavuze intama ikurikira izindi birakorohera neza kurusha ya yindi banza guca kucikigori canka handi hoye rero kino gikorwa cyacu ca misi soko uvuze ngo niki kije guhindura kubijanye n'igihugu kizofasha iki icambere na mbere nu wavyumvise muri conference de presse twagize ni kintu gisabwa yuko daba kugikora nkishira hamwe yacu nuko twabanje gukunda igihugu cy'u Burundi kugikunda ntibisigura ko kugikunda ubufise amahera menshi canke iki abanzi je baranzi franchement ndiko nditera amashurugo ariko wogenda ukabaza n'abantu bo kukazi ni kintu cy'ambere na mani numva ndi fier naco kumva ndi umurundi kazi barabizi abanzi baranzi donc ndi fier yo kumva ko ndi umurundi kazi rero maze kumva ko ndi fier yo kumva ko ndi umurundi kazi n'abandi bose turi kumwe muri association yacu niho twaca twimvira ati reka dukore ikintu turabe uburundi dufise igihugu cacu sinzi kugukize wewe igihugu cacu cyo Burundi ni igihugu no babwira neza yuko yoba twese abarundi bari hano mu gihugu cacu cyo Burundi n'abari mu bindi bihugu dutahura akelpo igihugu cacu cyo Burundi ari igihugu ciza franchement sinzi ko irevo tubatugeze ko kobera ko uri kuraraba ni gihugu kimwe no vuga cyambere gifise ubutunzi bwinshi bukomeye kubijanye na Maria turistique reka magara kuri ico onye arico du projet yacu muri ino misi soko iki kintu cha Maria turistique ni kintu tunegrija cyane kandi ari kintu kizima ni kintu ciza ku magara yacu ni kintu ciza kidufasha kugira ngo duhindure igihugu cyacu cyo Burundi cyo duteze imbere ati gute turabizi neza hari abantu benshi baba bari nko mu bihugu bitandukanye baba bumva bakeneye kuruhuka bakaza tukabakira mu gihugu cyacu kwinjira niba twinjira ku buntu barafise ukuntu bariha hariya mu ikomine canke mu ntara canke muri mu biro kanaka hari ikintu bari bakwiye kuzogura bazokenera kurondera amahera mu bundi buryo mugabo kubera ko ya Marie turistique yinjije donc hari sho yunguka mu gihugu bisigura ngo rero iki gikorwa cyacu no vuga icambere kije gukundisha igihugu abantu bose bari kora dukurikirana yaba bari hano mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abandi nico ca mbere kandi nibaza yuko ico ni cakoreka franchement n'ibindi byose bizokwikora ica mbere no gukundisha igihugu ishaka biri no kumenya gukunda ibyo wacu kubera ko ndiko ndaraba mu gihugu cyacu cy'u Burundi franchement sinzi ko ari kubera tutaratahura akamaro gukunda igihugu kuko turi ko turaraba kuri no munsi abana bari ngaha reka tuvuge ni batoto town abana bari hano mu gisagara cha Bujumbura abanyamuje meme na wewe no kubaza nkubu hari ibintu tonyisho nibuka ko je hari umuntu nigeze kubwira ati tugende ahantu hana hari ye dabon noje kugira iki hari ari ya nakintu kiriyo nakiniki don agwa noje hari ya je no tumangena tuduge ibugarama
Reka ndagushimira leta ariko ari abantu babashaka just bivuze muri conference kandi azibaza kubira babaraza kubona conference kuno yagenze eske umuntu ayo bashaka gutanga responsor kuko ari abantu benshi usanga bibagora kuno batanga responsor benshi bakandika no muri commentaire none dushobora gutanga responsor gute umuntu tomoro nka gute bidushobora kuvugana mbo aka niko kajyo kugira bice kuri live activity bose bavyumve responsor zirakeneye kuko ata sponsor tamahera nta gikorwa okay abantu babashaka kumenya mbega responsor zitangwa gute
ego kukintu cerekeye sponsor icambere je ahubwo urakoze cyane nagira ntumire abantu bose bako baradukurikirana n'igikorwa kitaraba twebwe gusa abari mu Burundi bisigura ngo ni wa buri ha
Burundi wese ari hanze
Burundi wese ari hanze cyangwa umunyarwanda cyangwa umuntu wari we wese ashigiki yumva ati no shigikira ico gikorwa kobera ko aya mariye turistika nitwa yakora aba bantu twavuze ati duhamagarira abo bantu bose baje kuraba bubake hajya ahantu tuje duhamagarira abantu bafise aho bazoje kuko era byo babazwa duhamagarira bajya abantu bakazoza ntibagire aho bashikira donc umuntu wese ari karavyumva kumva ko kino kintu gikenewe gushikigirwa ahari hose arashobora kutwakura kuri iyi nimero ngira ntange 61 048 290 arashobora kutwakura ngaho canke umuntu wese akeneye kuduterera arashobora kwakura kuri 61 202
61
ehe 290 hamwe ubusa 48
Yes.
Aha, change agashobora kutwandikira cishije kuri yama
basanzwe bafite ama page. Page kuri
Facebook, Instagram, Twitter ni Missi Soko arashobora kuduhamagara
akatwa. Ashobora ku 2020 change ni Missi Soko ni.
Oya ni Missi Soko gusa. Hama kuwaba nawe yifuza kugira ngo agire mu buryo bwagutse byantu nibaza ko tuzobabwira aho bashobora kudusanga. Ego.
Yes, ka tuvuge mu minsi hari ama criteria araje do 18 gushika kuri 26. Kandi utaravyara mbo ufise vya biro nyene bavuga nabwa burebure muraza kubibona hajya nyene. Kandi aba minsi nk'ubu ntiyo nkawe ntoja.
Oyi bibera wowe ubona ngute ni
byo. Biro byinshi.
Biro byaramanye
byinshi. Mu urabona ni byo ukunda ko ajya mu ba minsi. Nimba umeze nka arete nga mwinzanje nshobora kwitoza muri minsi. Kubera arabona.
Ufise umutima w'urukundo nka jewe byo korohera cyane kugira bige. Oya ni byo ukunda mugabe byo koro akamem uwareka kuza muri minsi mugaga gatanga support yawe
umuntu arashobora kuba byibushere ugasanga ibiro ugasanga ntibaye byinshi urumva ucija
ufite igituma tuvuga ibiro ni kubera ko dushaka kugira ngo ari mariya turistike tuko turapromotinga turiko turashaka kugira ngo abantu bose babimenye hari gusanga ari nko mu misozi miremire donc iyo umuntu ariko araduga umusozi muremire yavyibusha tanga donc urumva bishobora
merci beaucoup kandi kuduha kano kanya leti kandi ibikorwa byiza hano mwaka mushasha mwiza abagenzi bawe inshuti family yawe yose
merci beaucoup nka Isaac TV mwakoze kuza hano wonye kudushigikira nizigire ko no muri biri inyuma byose tuzobana kuko murumva ni igikorwa kirekire kizoshika mu kwezi kwindwi donc turakeneye support yanyu
merci beaucoup Yes, sinovuga yuko ni Isaac TV murazi tubikora neza cyane gose kuri mikro za Isaac TV mwari kumwe na Starboy behind camera kwa kumwe na Juma Jux. Ari benshi bakunda kumbaza ati Juma Jux bansaba nimero yiwe ja kuri Instagram ayo wandike Juma Jux cyushira ko Isaac TV bifatanye uraza kumwandikira kuri Instagram ayiwe ubwo maze kurangwa message menshi bambaza Juma Jux duhi nimero yiwe cha kuri Instagram ayiwe uraza kumutora na je Starboy kuri Instagram naramaze gushika ko andika Starboy ushire ko Isaac TV birafatanye uraza kubona kuri Instagram novuga yuko niyo mazina nkusanzwe nkoresha ku rubuga rwa Instagram kuri kamera za Isaac TV twari kumwe na Juma Jux nkuko yamabikora kugira neza cyane gose mubandanye mwikingira covid mubandanye mwikingira covid 19 nibaze covid tuzoyigwanya muri leta nkozi nibaze mutama nyene icubahiro ariko arabikora neza cyane gose kandi na leta y'u Burundi uri kwikora neza cyane gose reka sindabarambire kino kigano ni wakibona ngire partage kugira abagenzi bawe bose bashore kukibona byo byiza cyane gusumba bye bye
Isaac TV oh.